Dumelani kuma gae ni dumelisa ni matswele ko gae. Yeah. So namhlanje ni dzile lapha nizo khuluma nakuthi I blew it. Yaza na phonele I blew it ukuthi niza nibabulelela ukuthi ninankinga. Eh so ninankinga so ukuthi ni anitholi bantwana. Yabo. So mara le I blew it kumele ukuthi nizenzani ninibeke la store. So lokho nani mncinci so uyabona nakhula ni show ukuthi manina 11 lapha nani na chomi yami. So chomi yami yanithatha yanithanda chomi yami. Nanithanda kudlala nayo chomi yami. So chomi yami yanithatha one day sahamba saye esigangeni. Wabona masifika esigangeni sasidlala khona lapha esigangeni. So sadlala lapha esigangeni masidlala wangitshela ukuthi yena kumele ukuthi simanje sithatha lithuba sakuthi sidlala ama-dice. Laba bayaziyo ukudlala ama-dice bayayaza. Laba bangayazi sorry. So sorry kugaloko kunibona ukuthi lighting imunyama. So hey uyabona ukuthi right manje so sasidlala ama-dice siyahamba saya gangeni masifike gangeni sakhumula masiqeda kukhumula sadlala ama-dice. Lo ngayaza kudlala ama-dice ngesilungu bathi masturbation. Anifuna ukuyibiza futhi nizobiza ama-dice because kunabantwana maybe bazoyibukela mara anifuna ukuthi ibukela ibantwana kube bazakhuluma ngu-masturbation. So from 11 years lo ijomi yami wayemudala yena yayaza ukuthi ma-dice adlaliwa njani yabo. Mina nani ngayaza ukuthi ma-dice adlaliwa njani. So wanigruma wanifundisa ukuthi ma-dice adlaliwa njani. From that age, from that stage, then I started beginning playing nami ngidlala ama-dice. From 11 years old I was introduced to ama-dice. Manje ngachaya ama-dice bese ngichaya. Uyabona ukuthi maso mncane angithi amahewu awaphumi. Yeah, the spams, I'm not gonna call them again, I'm gonna call them mahewu from now on. So amahewu awaphumi maso mncane yabo. So wena maso mncane uyadlala yabo, awunankinga. Manje mase ngafika ku-age 16, kulapho nadlala khona yabo. Nadlala. One day itheni phuma nihamba wabo, nahamba ni-one. He went to the forest alone. When I got to the forest that day, I played dice. Ngadlala ama-dice. Base ngidlala ama-dice ngachukucha. Angithi, papa, amahewu. Bese ngiyathuka lapho. Because that was my first time seeing amahewu. Bese ngiyathuka lapho. Ngiyadadazela ukuthi, ha, amahewu. Aphuma njani amahewu? Aphuma kuphi le amahewu? Hayi, ngamangala lapho. Athi, hebu, amahewu. Ho. Ngatatazele. Hehe, ngajika. Athi, amahewu. Ukusuka lapho, ngamangala. Hayi, mase ngizozwa. Yabona thina ne, mase sibancane before amahewu mazophuma, masidlala ama-dice. Ngangidlala ama-dice. Ngibona la mapapa lawo, angithi uma ungayihlambi yona vele iba namapapa. Mase ngibona la mapapa la ngaphambili ngithi awu, vele thina siphuma amaspemi amahewu. Thina vele siphuma amahewu. Kanti akusiwona amahewu ukuthi awuyigezi lento. Kumele ukuthi uyigezi ukuthi uzokwazi ukuthi ibe clean ungawaboni la mapapa. Kuthi bekuhlekisa ngaleso sikhathi. So hayi ngakhula mase ngiphuma amahewu manje, hayi sengimangele. Yayikona, that was the time that I realized that now I am grown and ngiphuma amahewu. kase ngiphuma amaheu ngaleso sikhathi hawo yabona ke mase ngiphuma amaheu. That was when the realization came, then I was interested more in doing this thing. I played more dice than ever. Ngase ngidlala ama dice kakhulu manje. Ngase ngidlala ama dice kakhulu. Ngadlala ama dice kakhulu because bese ngibona ukuthi manje sengiphuma amaheu. So kwenzeke ukuthi ngilinyilanga bese ngidlala na besithanda kuyo bhukuda mos. Sihamba siyobhukuda emlanjeni nezinye iinkabi zami yabo iitshomi zami sesihambe siye siyobhukuda masifike siyobhukuda sibhukude mase siqeda ubhukuda sihlale lapho mase sicakamela ilanga mos. Ya we resting ya some bathing yabo uthi lokho manje omunye wey'nkabi zami bese qala ukudlala amadayisi ha kuphela thina besingasabi besidlala amadayisi sonke yabo. Uma ufuna ukuthi ukhuphe intaka yakho bese uyayikhupha intaka yakho udlala amadayisi khonapho bengenankinga bengenastress. So nami ngayikhupha ngabatshengisa bebesengazi bona ukuthi vele mina sengiphuma amaheu. Bona bebengikaphumi amaheu cause bengingafiki kule stage sami. Bese ngidlalela amadayisi ngithi ngabatshengisa bathi ha usuphuma amaheu bese bemangala. Kulapho nabo babona ukuthi amaheu into ehlukile akusiyona amapapa. So inkinga yami telling the story ukuthi ekuzeni la so mina ngidlale ama dice isikadi eside a very long time and abayaziyo ukuthi i-addictive ukudlala ama dice bayazi ukuthi it's a very addictive activity. So ngangidlala amadayisi kakhulu mina kuze ngifikele ekuthenini angisakwazi ukuthi ngishele umuntu manje ngibe nomuntu because ngangizipleasurize mina yabo ngipleasurize mina ngibe right ngingafuni nomuntu ukuthi ngibe ngizwane nomuntu because ukuzwana nomuntu kuzoshuthini. So kwenzeka ukuthi mina manje ngiyakhula mase ngikhula manje yabona manje sengina 30 manje Ngina 30 manje ngidlala ama dice. So lokhu ngidlala ama dice. So manje mangina 25 ngathola umuntu. Yabo ngaba nomuntu manje sengathola umuntu sengayeka indaba zama dice. Manje we've been together for 5 years mina nomuntu wami manje. So we've been together for 5 years mina nomuntu wami siyathandana ikumanje manje we are very much in love. So what is happening now is that after 3 to 4 years it was 3 years after 3 years in the relationship I engaged, we got married. We've been married for 2 years now because it's 5 years. On the third year, I married her. We've been married for 2 years now. Yeah. So the problem now comes where I have to make a family. Ngaya kubo dokotela ngafika ngaya kwinyanga kwikusangoma zangoma kumaprofita ngafika ngayemoria ngayiphuza netayela nendayela ngayiphuza netiye engenashukela ngaze ngaphuza namaqanda adikanyisi amixiwe namasi ngaze ngaphuza konke ngiphuzile akukho lutho engakaphuzi lapha ngiphuze ukukusho ukuthi ngiphuze everything. But amaheu awaphumi. Ngifuna ingane manje. Ngifuni. Ngifuna ingane manje. Angisakhoni ukuthi ngithole ingane. Because amaheu aphelile. Angisenawo amaheu tu. Ngiyabonga. Sengifuna ingane manje. And umfazi wami. She's frustrated. She's very frustrated because angisenawo amaheu. Kusho ukuthi lokho
ngizeku I blew it ukuthi ngifuna ukuthi ngishare story sami ngibatshele ukuthi mina I blew amahewu wami maphelile I blew it. So manje mo ukuthi unalo icebo, you have a plan of how I can regain my hell back. Please share your story in the comment section to give me advice on what I should do. Because umfazi wami seke consideration a divorce manje. I'm from a divorce me. Ngiyabonga ukuthi lilalele istory sami. Ngiyathemba ukuthi ni right lapho likhona. Lisale kahle.